Lomlayezo onolethelwa yi-SABC ngokubambisana ne-Government Employees Pension Fund eyaziwa kafushane njenge-GEPF.
Lebitso la ka ke matlakala thola ke dula qwaqwa makeneng. GPF ke itsebile mme a sa phela a santsana sebetsa a isa mabitso a rona moo. Mme ene le ntswa ke kgatebe o na sebetsa agriculture. Ene le motho a lokileng haholo a ratang batho. Itse mme ha a sa hlokahetse raya GPF. Ha re fihla ba re bolelela gore o re ngodisitse kgetlise dipampiri tsa rona. Ya ba GPF ya re thusa e re qala e re fa matshidiso before mme a patwa. Ka moramo ya re thusa ya re fa ditšhelete ha e lapeng re 6 nna ka ya ka kila ka aha ntlo ena ka tšhelete eo kileng ka e thola ka moga lefu la mme. Re na le ngwana bo rona ke yanang Stellenbosch re ntse re kgona gore a tswelele pele ka dithuto ka baka la tšhelete ya GPF. GPF ha ya re sekodisa ha ona mo re ileng teng gana ga matharaetsa jwang. Batho ba GPF ba buile le rona hantle, ba buile le mamello ya rona ge sa ukwisisi, mara ba re thusa ho fihlela qetellong. Pele re thusa ke GPF ne ntse re phela ka taba ya gore nna ke a rekisa mane stopong, ke rekisa di-fruits le di-verge. Re ntse re leka ho iphedisa jwalo le mme a le teng a sebetsa a ntse a re jeka mona le mane. Tšhelete re e sebedisitse hantle haholo, o na tla thabela gore re sebedise tšhelete jwalo. Ntse re kgona le gore re phele jwalo ka ntse re rekisa, re kgona le ho stoka nthonyana tse ngatanyana e ntse re kenyetsa le tšhelete hape. Nka tsho ka re ba na leng batho ba bo bona ba sebetsang government-eng, ba phela kapa ba hlokahetse, ba ye ba lo check-a GPF hore ba tle ba kgone ho thola dithuso tsa bona. GPF nka re re e leboha haholo. E re thusitse, e thuse le ba bang, ba nne ba be le mamello jwalo le ho ba bang. Re le bua GPF.
Ukhona yini umuntu omaziyo owayesebenzela uhulumeni ongazange wasifaka isicelo sokuhlomula kwimpesheni ye-GEPF? Ingabe wawuthembele kumuntu osewashona owayesebenzela uhulumeni owayefaka imali ku-GEPF? Kodwa sangafakwa isicelo sokuhlomula kwimpesheni? Ingabe wake wasebenzela uhulumeni kodwa awuzange ufake isicelo sokuhlomula sempesheni ku-GEPF?
Kungani-ke wena ungathintani ne-Government Employees Pension Fund kule nombolo 0800 117 669 noma www.gepf.co.za? Uzongakhohlwa-ke mbukela ukusivakashela kuwebhusayithi yethu ikheli lethu lithi www.khumbulekhaya.net.za. Siphinde sitholakale kuFacebook kanti ikheli lethu kuTwitter lithi @khumbulekhaya S1.